Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngiwamukele khona la kuZimi Live sengiphinde ngabuya ke futhi imbukeli nazomkhokha before nje ngihlale kodabeni ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngiphetheke indaba ezibuhlungu umbukeli, indaba akejabhisayo, indaba akeshaqisayo eyithinta kumkhokha. Kubikwa ukuthi ke umkhokha ngeke usabuye for season 3, isizini entsha ngawo ke lapha unyaka ka-2025. Imthombo ibeka isiveza ukuthi ke bese beqedile ukushutha ke lapha isizini yokugcina oku season 2 wawo kumkhokha ozophela ke ngawo lapha unyaka ka-2025 ekuqaleni kwawo. Okwamanje bakayiveza imbangela nesizathu esenza ukuthi ke umkhokha ungabuyiswa. Indaba ke lezi zibuhlungu, indaba ke lezi ezithusayo ukuthi ke umkhokha usabuyi for isizini entsha. Ngiyobuya ke imbukeli makukhona okuvelayo, masikhona ke sizathu abazivezayo ukuthi ke ingane umkhokha ungasabuyi ke for isizini entsha. Ade ke ngibheka neinamba zawo umkhokha lapha kwi-DSTV, abantu abaningi basawubuka akukubi kangako, noma yize kungase siwona unumber 1 kodwa ke impela ama-views akhona asemaningi ngendlela ke emangazayo. Ezinyangeni ezedlule ngiyangakhuluma ke lapha ngamahebezi ayivelile ayithinta ke lapha i-production company yawo umkhokha okuyi Rhythm World. Kwakuvelile ukuthi ke i-production company yomkhokha inezinkinga and lezi zinkinga ke zingadala ukuthi ke umkhokha ugcina ke nawo uvaliwe. Okwamanje asikho isizathu esicacile esivelile ukuthi ke ingane umkhokha ungasabuyi, kodwa ke makukhona okuvelayo umbukeli ngiyobuya ke ngizoku-updatea. Yizo ke lezathu ngiphathele zona, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.